Même moi, quoi, bah, about through Jesus ministry, so. No, some for Apostle Emmanuel Fee and was an mediation. Tu m'as dit, Redeem, eh, heaven according to you. Tu m'as dit, Redeem, yeah, dear man, any heaven according to you. The world person called heavy, they are a critique program with, and critique mediator, and critique this channel through Jesus ministry, and continue. Subscribe, na extrema address. Subscribe channel, na any time, any preaching. Any message you bear at home, I'm also on Saturday. Now, what to me are here? And to make any day I have your country, and also through Jesus ministry, no song for Apostle Emmanuel every year. Minimum did you make your mutual me, not every day, every time, when you're men, I'm not doing it to you, no farm, so any program, no ever. And you're ready to shut up, now until I'm sure I want to break, now we tear a running coupon and myself. And don't you bring some mood in Komoka, can I pay attention, mommy? Yeah, so for my water, for a coma, for friend. For what gen, for home, for the matter, follow me. Now you need to come back here. Me person who didn't come back here, I will buy you. According to Acts chapter 10. No move, baby, 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 come up. Papa, baby, teach you, baby, 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 who come up? I will buy you. Papa, baby, your friend said colonials. Tiedini, papa, your friend said colonials. According to Acts chapter 10, verse 1 coming down. Asuma for mama, etidu in chichemubako. Asuma for enyumano, etidu in chichemubako. Acts 10 verse 1 coming down. A homecoming lady into be your Bible. Not your follow me, not your call. Bible say near war, Benny Mabi. Now, Sarah Benny May, now where you were ready. Now, no one was ready, you can say, no, you was rough, walk, Hendrick, Waha, Super Unit, T, was rough, not where you mean to training, just say, or commander. In Tinkagana and Quebec and Andy commander. Or a gun and give a can say a soldier for you now, any commander. They are commanding a soldier for, they are commanding a police for, and Kerbeka's one more. Son of Papa, your friends, Nicodemus, and the bread in this city. But the menu is sure to be a facade, my own. For now, Yayan is a year for the Suminam. Yayan is seven previous are poor people and a Suminam. And now, so and Tessa, what he has here, into volume to Nibibo, you be ended. Was it a man and Kaytum Nanka and Yafo and a Sunyami? Nanka and Tatakwan Sunyami, but Yanadi and Tessa. And Yaman Dami, Aman Yamasasan. Emma Ne, a Yafo, a Sunyami, a teacher for Sunyami, president, lawyers, judges, adopters, what Yazi, and Yena El Sunyami, what Yazi, who be a born home modern, who be a born home modern, a world is soon into an aminam song, I had it. Into Yan Yafo and Sunyami and Tessa. Papa, not what we see, what you say. Was that Dim, your pose, or your commander? But in the nature, no two and a more when you mean another person moved in Hong Kong. Sir, a branch of mood in Hong Kong. Bible say, where yet was ready, has opened me, just a commander, what you say. But upon a commander in the nature, the pose in the nature, the position in the Bible say, Osroyame, Tio, number one, Osroyame, number two, Ofelinyame, number three, Oye Adoye, number four, Obo Onyangopon Paye, Debia, Tio, Tie. Number one, Abrantian Osroyangopon, Nyamusiro, Ewa Abrantian. Number two, Obo Ewladim Paye, number three, Oye Adoye. Tio, Edema Fufu. Commander, no. Sign you away in an ocean with the Maubed Ubina. Better than Yomusayo. Ghana, you're paying for me to a man anymore. Yomusa question said, almost for Yami. Eighty, show your penina and that's all soon Yamia. We are president and that's all soon Yam. We are minister and that's all soon Yam. We are vice president and that's all soon Yamiana. We are police, we are soldier, we are doctor, we are engineer. Sabi, we are lawyer, we are judge, me say, and Sasa was in Amiana. And the identity of Ghana, or my own penny for, a mushroom for, a multitude, leaders, you do a man, identity of Munsu in Ami. This man, colonials, aya papa, or slow in Yam Copon. What you ask me? And the young Sasa, so then you penny was in Ami. President, one more betty among Womus Renami, and no matter is the conditionality. Almost slow that day, and no matter is the conditionality.
ɛsɛsɛ atitirufoɔ som nyame this man kyerɛ sɛ meka ne ho asɛm ana biribi yɛ ayɛ me colonius meka ne ho asɛm a mesɛ na biribi yɛ ayɛ me wɔyɛ amaama mu ni o na christianity kristo som ne ɛnyɛ nwuro amaama mu nanso this man colonius ne nyamesuro a wɔsuro ɛne ne mpayɛ wobɔ ne tene ne ɛbrɛ nti no ɛma nyame da ne mɔde kyerɛ peter ɛma ɔne peter kasae ɛma ɔka kyerɛ peter sɛ ɔnkɔ de colonius hɔ ɛma peter kɔe ɛne ne ma amaamamfoɔ so bɛnya ahom kronkron ɛma christianity ɛbɛwura amanama mu man ne suro nyankopɔn enti adɛn nti ne ɔman mu mpanyimfoɔ adɛn na mu nsuro awurade minister adɛn na mu nsuro awurade judge lawyer adɛn na mu nsuro awurade atɛn deɛ ne ɛkɔ so deɛ paa ne ɛkɔ so mobɛkasa dɛdɛdɛdɛdɛdɛdɛ bɛti mu nyaa panya bɛtra akonnwa no so a na mofom sika mo di sika te sɛ deɛ sɛbi mprɛbiasa ɛnsukɔm de sɛbisɛbisɛbi wɔbi a wakɔ mmirika nsukɔm de no na wɔpɛ nsua no wɔnyanya nsuo no wɔde tua wɔntu da ne berɛ a wɔberɛ ne nsukɔm a de nakyɛnti no sɛ nsuo no wɔnya no wɔde tua wɔntu da ɛnyɛ ghanafoɔ mpanyimfoɔ ɛde ɔma no bɔ sika mu a ɔmenya adi da simply because nyamesuro ɛni wɔ mu mu nyamesuro adeɛ ɛfrɛ sɛ awurade suro ɛni wɔ mu mu sɛ yɛ mpanyimfoɔ no sɛ nyamesuro wɔ mu mu ɛde sɛ this man colonius wa ɛnka deɛ ɔmoyɛ no nka ɔmoyɛ nipa bi a wɔsuro awurade yɛ no ɔyɛ adeɛ a wɔdwene nyame ho wɔdwene awurade adwene enti nneɛma nsɛm fata no wɔnyɛ but yɛ mpanyimfoɔ a mobɛdi yɛ no mu nsuro nyame ɛmfale nyame ɛmmu nyame ɛnwo respecte nyame enti nya adeɛ sɛ sɛ wɔn bɛ nyame ne omiyɛ no wadwene papa enti mo temamfoɔ mi tumfoɔ monhwɛ yie temamfoɔ ɔnso yɛbɛto ɔba o yɛbɛto ɛberɛ ne duo bi yɛbɛto politicians fɔ no mahyɛ aseɛ yɛ campaign ɔmo nka nsɛm adakɔrɔkɔ nsɛm mebua obi e ka nsɛm meba wei na mebɛyɛ 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 enti yɛ mu sɛ yɛ ho sɛ ɔmo bɔ ɔmo bɛtumi ayɛ ana sɛsɛ mahama ɛkasa mahama ɔkasa na nado dankwa akufua no ghana president na ɔkasa sɔfo kyerɛ abosom bom wɔno so yɛ dɛn ɔkasa enti yɛ mu sɛ sɛ ɛnsɛm na ɔmo ka no ɔmo bɔ ɔmo bɛtumi abɛtiri baba sɛgyi no ɔmo bɛtumi mahama wɔbɛkasa abɛtena akonnwa nso pɛn ɛne wɔkɔ yɛ president dada john damani mahama wɔbɛkasa wɔte aseɛ atwam kɔ abɛdi president ne bi kɔ enti yɛ mu sɛ sɛ fɛs ne kasa a wɔbɛkaeɛ no ɔbaa yɛ ɔtumi diri baa na nadoda nkwa akufoɔ ado yɛ ɔyɛ ghana president naa wɔno so woba no ɔno so kasaa yɛ mu sa kɔhyee sɛ naw na nadoba yɛ no ne nsɛm a wɔkaeɛ ɛde kyerɛyɛ no fɔ naw ne nsɛm no wɔtumi adi so wɔdiri ba message no yɛ wɔde ma yɛ no wɔte aseɛ yɛ mu sɛ ɔma diri ba adeɛ nti na ɔmo bɛtena akonnwa no so ɔmo kasa dɛdɛɛdɛ ne nso ɔbɛtena akonnwa no so wie a ɔmo ntumi mmoa me ne mmienu ghana mpanyimfoɔ ade tie kwasom ne mena ɛkasa awurade mu bɔhyɛ akɛseɛ a mohyɛ nnipa no ma momfa nhyɛmu tirim sɛ sa moba no mamayɛ a ma momfa nhyɛmu tirim sɛ mobɛfa mmoade o sɛ wontumi a menka ɛnokora na meka kyerɛ wo but sɛ wohyɛ wo mamfoɔ sɛ monto aba ma me sɛ woto aba no yini sɛ asɛpanyin asɛ leader a mɛma adwuma abɔ ma no mu mɛtete taase so mɛma nsomdua ba mɛma famode aba yɛmfom sika mfa yɛbɛkyerɛ akoɔmfoɔ mu ɔma no mu na yɛde ɛkɔkuromati kɔto aba no ma o na woba no wantumi a madiri ba saa masagi no a kaahuri sɛ wowɔ akatua wɔ awurade nhyɛm ghana mpanyimfoɔ nsuro awurade ɔma no mu leaders atitiri no nsuro awurade enti sɛ obi yɛ police commander a ɔfom nneɛma fa brabo nti ɔnka nokorɛ ɔnim sɛ adeɛ no yɛ tuntum nanso sika nti ɔsɛ yɛyɛ white ɔnim sɛ adeɛ no yɛ white bɛte sika nti ɔsɛ yɛyɛ tuntum ɔtiri deɛ mɛkyerɛ no ase ministers mps yɛnka nokorɛ sika gye sios deɛ ɔmu bɛdiɛ nti nokorɛ ayɛ dɛn asa asa o wɔnka deɛ ɔbɛdiɛ nti mp woba no ɔkasa dɛdɛɛdɛ bɔhyɛ bɛ na adom amanfo ɔmpakyiafo kaa sɛ wɔba wɔbɛyɛ dɛn na wobɛyɛ deɛ ne wayɛ ɔnte sɛ sɛ ɛwo sɛ kasa biom nti mamufoɔ no duru tama ayɛ sɛ momeɛsua nyansa momeɛsua hunumu ani nimdeɛ ɛnkɔgye 2 million nkɔgye 5 million ɛnkɔgye 20 million 10 million ɛnkɔtɔn kɔkuromatin o na sɛ wokɔgye 10 million kɔtɔn kɔkuromatin a Et tu y as mis ça, c'est And some part of the kind, young fan crying, and some are not the catcher of main to my food, and to a bass when some of our can move up to me. And the other thing, our kind, and obey won't be there. Oh, our cassava, meeting you sweetly. And the dear man and not the damp castle will be two main swan, or both waiting and phone won't be any, what bear you have. They always have the other thing won't be any. They have found a friend to have a lamb's room. A Konyana moon is an insure simple, simply because can Yami Honor Yami and Hobon, Tiasumi, can Yami, Yami and Hobon were Honor Tia. A teacher of us, what can Yami go to my Kobubu? I have a question. So, what to my Kobubu can Yami at Rebu? I didn't throw my soul the idea between your world and your Konyano between me. But who to me sign, who to me just said one day any time? I will be asking you what to me away can Yami everywhere. Will be in more crying, Quatinaso, not a bosom, not a moment at the channel, could you feel a woman pray? Simply because we never your president here. Near do was Yakunanswa, Kaisa will now call your president, will be no Echo Song, Edo Talk with Yakunanso, will be Nemo of Ramo the Epitas side. And the Yamamania Mania Nation say, Wakunano, and the Yaman Fau Pemeo. This old follow a Melano. This old follow a Mamadano and an Amagana, your bread. Tuomi na kujuru swa sana sebi ya jambori, ene kuanti rum, sika dishi wa homu didi wa bini bi, homu ni tema, homu ni yangu mabro, amfame ni pa. Enti aduru tama esha mimi sakra madi, esha sofu biya sakra nadi, esha tima mufu aso sakra nadi, nampa ni mufu amu di yeni mu, ya mu na masema mufu shayi, ame ya sitema mwe pa yeni, aduru breka sa masema sakra madi. Oka sawa yano ya jambo tibi sakra madi. Kobisa po, on est lawyer by profession. But in a misfluenti, ou d'un empagne bouffon. Ou diasama, and I would rather come with diasama, ou t'y n'a pas. Ou t'y n'a pas, ou niasama da, car, ou y'a m'en info, n'a pas t'y. A guinea n'a pas y'a tuma. One in an intimité, y'a qu'il se faut t'y n'a pas. But in a misfluenti, ou d'un empagne bouffon, et j'ai lawyer tuma. Et j'ai l'autre, y'a lawyer, ou t'y n'a pas t'y n'a pas. So your medical doctor and let the one to me from your Kobusa look. Go, the Kobusa look. No, yet you man chair. But the two young swing to what an empire that you go. DNT, DNC, and sell my own to me and swing a mean tsunami. DNC, and sell president, dead, won't even tsunami. No, my moon paying for a titulu, Manka was swing a me, Nanya Musulan, Jaran Kuran, a woman, Nayan Yam swing a me, Naya Yabra, but to make you pay. Then I'm going to run out of your cotton. I'm going to say, oh, man, and then I'm going to go. I can point it for. Says, yeah, I'm a trouble. I'm a cool girl. Much I have even here, good because of a pet to me. It's a condition. But I saw them suddenly, and they are more running with too many. They are friendly, but come up from for. A friendly, you have a yes sacrifice. I can see it, and you have a pretty to me. Mommy, I am sacred again. If it's a day, the time, this hour, you have just a new year, you surrender because you were end time. A blue way of bread just in the purple, no one can crack us. I'll blow in your brother, your previous yaffa for the air. We are president and just want to miss me of you. We are minister and just say, what do you need to do? Quanta wapai. Kobisa Matthew. No, your finance minister. Kobusa Matthew, or your finance minister. Nancy, you have a slanty. Or the music can you go from 8 years waiting. And you have from a melody. And you have to my man, you pa. And to a man who paying for a titulu. You have not to my man, you pay your moon, seven bread, yasa, your moon of friend, your moon clay. You have not to my man. Oh, Jenny, I'm seven bread, yasa, you have dinner for tea. And many hay are watching. Jadi kau ciri, kau yang mungkin saya tua bama, saya bermain albiasi, anasa saya bermain masih, muti memufon, masih telefon, masih telefon yang muda jodoh nanti dia liwo, itu apa tenaswa, ayah jeneng, itu apa mana pun informasi yang kami dulu, menyapa aku nak kankan yang mungkin ini free ho, anda kolona balas dulu ya, mana tu yang kau faham free kankan yang mew, aku lada nak musuh free lo. Mu declare fasting. Cause mau ni ada libur waktu ni. Cuma mau ni ada libur waktu ni. Awak ni nak tulis berapa waktu ni? Abang cuma dia.
Amen.